TV, she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's switching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair is
da 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 da